kila mtu anaongea anavyojua. Vipo kabisa. Watu wananyanyasika, wanatushika vibaya. Hata mimi ilikuwa wakati siku ambayo nasema nilikuwa naishi nao vizuri mia kwa mia. Ilikuwa kunafika wakati muda mwingine kabisa na lemeo wanasema nachoka. Ntabwo ari amahera hatari yo kwikira umuntu hari. Ni bisanzwe tu kubera turonka kashaka kuvuga ati ndi muri Saudia, ndaraguze parcelle, ubu ndafise ibintu ni nikoresha jeje nyene ako ni kukarusha. Ariko na ubundi bwo nta buzima buri.
Abagabo bahariya ko bagirizwa ko byinshi gasha bakavuga yuko ko bashika bagafata abakozi babo ku nguvu we byaragushikiye.
Biri kuwepo.
Biri kuwepo. Passport kiri mu bintu bya mbere yushitse hari bacha bakwa.
Mze.
Ugishika gusa bacha bakwa passport.
Je passport yanje naze kuyibonya bashitse gukanye ku kibuga cy'indege cyo kugaruka.
Kuvugenda ntibigeze uyibona wagiye kuyibona ugarutse.
Yego.
E kuri kitagumye hariya.
Nari narushe.
Ari warushe.
Bera akazi ni kenshi. Kandi atamuntu ubona uko agufasha. Kandi ibi mu bihugu by'abara bintu biragoye gose.
Kuri kino ne haguma hagaruka Saudia na Oman.
Abantu benshi ndibaza oya. Kwanza amahera yo muri Kuwait araruta muri Saudi.
Nose ndakubaza kuri kiwe washimye Saudi utaje muri Kuwait.
Je kweri mvugishije ukuri jewe bari yanje ndatsinya icyo gihugu. Ndacumvise ikintu mvumwe ngo kirateye ubwo bukuntu.
Bonjour mesdames et messieurs les fans de Bouja Flavor. This is Bouja TV, the number one channel of this industry of Bouja Flavor. Chakinya makuru chama kibazanira bishimo vuga muri industry ya Bouja Flavor. No uvuga nkuko tuma tubikora reka tuzi dukingurikira imana amadusura dukingurikira nabwiga kunzi ba Bouja TV bakunzi ba Bude umugani wa bandi. No musi rero dikumwe no mufana wa Bouja TV na wegere no uvuga ari mu diaspora ko right now ko wasanzwe ari mu gihugu ciwe cemavuka no uvuga ari ngaha no uvuga BJ ari ngaha no uvuga mu Burundi. Araza kutwiganira byinshi ku byerekeye igihugu yarasanzwe ari mu mbega yari byagenze gute mbega byabayeho gute bamufata gute mbega bimeze gute muri rusanga. Araza kutwiganira byinshi rero ndabibutsa kandi yuko ugira subscribe imbere yuko kurikirana byinshi imbere yuko kumenya byinshi about ino nkuru but ino nahe nganda gushikirize hama uhereza abandi bahereze nabandi tugire subscribe kugira ngo twize bya bihumbi jana nuvuga mu minsi mike kugira ngo turonke kagashimwe ka silver tujye mu rwa rutonde muri ama TV online afise nuvuga agashimwe ka silver. Yes nuvuga kuri micro 10 na Benny biande camera ni Juma ju professional BG de la capitale nuko namada yikubwira ama umuntu akora kuri kino kiganiro ni CK professional. Yes no musi radukumene mutumire wanje witeka no mufana wa Bouja Hit yakaza kubidondora ama ababwire nuwariwe nicyo asanzwe akora mu buzima bwe busanzwe bite
ni sawa meze neza
yaje neza na
ego ndashima namwe
naje ni bonje ndakuza ariko akora dukurikira nti wakuzi
amazina yanjye ni twa Florida ego hama nkabandi umutayere nkaba nari mu bihugu byo hanze ego
mu bihugu byo hanze Belgique, mu France, muri Congo.
Ah pana.
Eh wapi sasa?
Nari muri Saudia.
Saudia.
Ego.
Ah, mbe hari Saudia na Oman biratandukanye.
Ego biratandukanye, hari Saudia, Kuwait, Qatar byose biratandukanye.
Byose.
Ego ariko ni mu bihugu by'Abarabu.
Mu bihugu by'Abarabu.
Ego.
Yes, turaza kuyaga ko byinshi batubwire mbega butandukanye ibyo bihugu kwere kibaje muri Saudia na Oman, Kuwait tutahumva cyane, sinzi handi tutahumva cyane. Turaza kuyaga byinshi. Yes, mbega Florida. Uno musuko kuri Florida gute kwanze. Uno musuko kugenda gute?
Musuko nje wagenze neza. Ego nagiye ku kazi kanje ka misi yose. Ubu ndi muhira.
Ego muhira. Yes, tugusanzwe uri muhira ariko turumenguri smart usa neza.
Merci ni
bisanzwe.
Ni bisanzwe.
Nuvuga amadolari narahera. Ego franga kangari.
Amna. Amna mahera.
Umaze igihe kingana gutugije nga.
Mazi
kwezi kumwe. Bita ko mu kwezi kumwe amafaranga akore n'ubari mbari imyaka 10 n'ubari imyaka 5 yose maze guhera.
Biravana n'umugambi uri kurakoresha. Ego. Ufite umugambi ndiko ndakoresha se posera maya hetse.
Yarahetse. Ego ufite umugambi uri kurakoresha amafaranga yawe ukoresheje amafaranga yawe mbega umugambi nyabake.
Ah ndashima Imana kuko ubu munambwe ngezemwe si nk'irya kera. Ubu hari akarusho kamene. Ego.
Hari mwa akarusho akarusho nyabaki nuvuga warusanzwe gukora ibiki uri mu biki.
Jewe kuva kera. Ndi umuntu tuwakazi ndakunda akazi. Kera naradandaza ariko nagiye hanze nanjye ubu ndimenya. Fise atelier wanje. Ego ndige ngo we.
Kuva kera warusanzwe gukora ako kazi uvuze ko ari atelier iki kwanza?
Atelier machine zo gushona.
Imachine zo gushona, imuzi za mama niza papa, ama costume, abahungi biraka, abakobwa no vuga, bya bindi
byose.
Reka tubyite gucyo. Yes, ati rero warusanzwe ubikora ucuraza urongereza. Kuri ki utagumye hariya? Washimye kuza mu Burundi. Muri ya numbere guteza imbere igihugu cyawe nyine. Tuvuge gucyo.
Bo ego byose birimo ariko kirekire nari narushe
ari warushe
bera kazi ni kenshi kandi atamuntu ubona uko agufasha kandi mu bihugu by'abara ibintu biragoye gose
biragoye gose. Yes, imbere ko dutangura watubye ati ni ibihugu nuvuga ruvuze ibihugu kare
Kuwait, Qatar, Oman,
Saudiya. Kuri kino ne haguma hagaruka Saudiya na Oman.
Abantu benshi ndibaza oya kwanza amahera yo muri Kuwait araruta muri Saudi. Yego ndibaza sinzi igituma abantu benshi batakunda kujya muri Saudi muri Kuwait. Sinzi.
Nushe ndakubaza kuri kiwe washimye Saudi utaje muri Kuwait.
Je kweri mvugishije ukuri jewe bari yanje ndatsinya icyo gihugu. Ndacumvise ikintu mvumwe ngo kirate ubwo bukuntu. Ngo ntacu no nojamo.
Ote ukurayo.
Yego.
Ariko agafaranga kahariya ni sawa.
Yego.
Yes, reka tubyakire gucyo nivyo byiza wanashima urabashira kushira kuri mvuga kuri balance ukavuga ati turabe ahantu ameze neza hanyorohera no nohembwa menshi ariko ubuzima bwanje bugende neza no vuga ngire amahoro mu buzima bwanje ngire amahoro no vuga mu mutima wanje. Ariko nizere ko vyagenze neza urugendo rwagenze neza mu kugenda mbega amaze gushikayo amaze gukora igihe n'ibindi biraza n'ibindi biraza wabonye bimeze gute wabonye babayeho gute kuri benshi cyane badana inaha zitandukanye ku bantu barasanzwe baba muri Saudi na Oman mbega wewe nuvuga ubuzima bwawe bw'iyo myaka yawe amaze hariya bwari bumeze gute
je watabirebire mvuze ubuzima bwanje bwo muri Saudi ni bwari bumeze nabi cyane no kuri no bashingira intaye ku byambaye ko nabwo nari mbaye ku bantu babi kuko abantu baratandukanye ni nkuko ngaha aya mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari abakozi bafatwa nabi hariho n'abandi bafatwa neza no muri Saudi ya nuko nyene je vraiment sinovuga umwarabu nabi ariko gusa umubiri n'umubiri haragera igihe ukora ukaruha nararushe se kusarana navuze ati reka subire mu gihugu ngende guteza igihugu canje imbere.
Yes, vyuvuze nivyo ati rero nunga mu Burundi birashika uje tukuvuga ko na hariya nyine birahari.
Yes, birahari
kugufata nabi
ego birahari ndafise abagenzi banje benshi kameme ego kumva umuntu ku telefone ati nukuri ubu uya ngaha mbona abapolisi ibintu nk'ivyo vraiment turi muri danger tasanze. Yego.
Abapolisi baje kugira iki kubafata kubagira iki kubahotera bimeze gute?
Bo hariyo abantu hariho inzu usanga abantu hariyo nk'uko nabikubwiye. Ugasanga umuntu bamukoresha nabi ntibashaka ko aruhuka. Iyo ni tunanyanyasika kirivo. Iyo ni lazima na vitu vipo na vini. Watu kila mtu anaongea navyo jua. Vipo kabisa. Watu wananyanyasika, wanatushika vibaya. Hata na mimi ilikuwa wakati siko mbaya nasema nilikuwa naishi nao vizuri mia kwa mia. Ilikuwa kunafika wakati muda mwingine kabisa nalemewa nasema nachoka. Kwa gisi wanakuvyo kushika vibaya, yani kule ukiwa mtumishi ni uko mtumishi.
Yaani unapaswa kufanya kazi ya utumishi.
Kabisa.
Uri mu kazi ni mu kazi.
Uri mu kazi ni mu kazi.
No blag.
Ego.
Ntubabwira ati narushe ati no.
Oya na byo kuvuga ngo urarushe kubera abara umwarabu akubwira yuko guhaya amahera ya gusa ni haramu
kuyakorera
rero uvuye ngaho ubwiye mu bihugu byabara umenye yuko arakazi
ugiye gukora
ugiye
no blag. Yes, nani byo vyiza no ngaha mu Burundi turirinda ibinebwe nuvuga na leta yacu iraduhimiriza ko twokwirinda kuba banebwe ko twokora kugira ngo duteze imbere igihugu cacu ariko ku rundi ruhande munaca yumvira amarira ni menshi abari iyo baravuga yuko bafatwa neza bamwe bamwe abandi nabo bakavuga yuko bafatwa nabi hakabamo kutumvikana mbega muri rusange bimeze gute mbega nk'abasanzwe babayeho babayeho gute
mvuze muri majorite abantu babayeho nabi
muri rusange
ego abantu benshi babayeho nabi ari usanga akoze adahembwa cyanke akoze ugasanga avuye kwa mama akagenda ku mukobwa wiwe akagenda ku muhungu wiwe ugasanga umukozi ariko akorera umuryango wose ego icyo nico kintu kirusha kandi si ukuvuga yuko ngo ntabwo ari amahera hatariyo kukira umuntu hari nibisanzwe tukubera turonka kashaka kuvuga ati ndi muri Saudiya ndaraguze parcelle ubu ndafise ibintu ni nikoresha jeje nyene ako ni kukarusha ariko naho ubundi bwo nta buzima buriyo
ego nta buzima buriho nuvuga amafaranga muronka mweronka mwakoreye
ego
yes bavuga yuko bamwe mugenda atama contrat mugashikira nuvuga atama contrat mu bamufise nuvuga baba agent babarangira nuvuga aho mujya gukorera bigasanga bibagize ikibazo barakwirukanye ugiye kuba mu ibarabara biga bakavuga kandi nabo mu ibarabara bacha baje no bundi buzima bagatukishe nabariyo bagazira mu byo kwidandaza bega ivyo bintu nivyo arabakobwa birukano bakaja mu ibara bakaja batanga uvuze kudandaza umubiri
mvuze yuko birukano si oya
cyangwa bakikira mu kazi bagatoroka
voilà hari umuntu aruha avuga ati kubara uri mu ibarabara urafise urafise akaruhuko uravuga ati ego uravuga ati ndakoze ku kwezi ndi kwa mabuti mu kwezi kuzokurikira nzoba ndi muhira bo ni nka kujye nyine bavuga ati reka twipangira inzu arabakobwa benshi bikabakaba huko cyangwa hari gihe gusanga umukobwa yabuze cyakora abonye rero byo kugurisha by'umubiri Tipo sanye kubara uko ariko sinabishingiye naye cyane ko ntabyo nzi.
Navyuzi. Yes ivyo bintu novuga n'umuntu twakoranye ikiganiro ariko ari bandi banyandike inbox ati Beni bimeze uko n'uko n'uko ngo bakobwa ngo ari kura mu kazi bivanye n'uko ari abanebwe bikabananira ikintu bakora bagaca baje mu ibarabara kobera yuko bafise kakageso kukuba abaraye.
Yego birashika. Ugasanga umuntu tuasha yani usa ino abaramenye ashazwe ule uhuru. Akifika kule anona kwamba Hivi kwenda wazani kakao mwaka mzima, niko mkontra, sina uhuru wote siwezi kutoka. Kwa sababu kwa mkontra, nuja hanzi. Ugenda hanzi mugie, muri munuze ya muri supermarket, ugendufise wa mabuja bao. Nero akabona yuko vje oya vje mugora, akachabona yuko kugira mwibarabara. Kwa mwibarabara akura ruhuka.
Akura ruhuka, akura yide genja.
Ego.
Ariko murundi ruhande, abari hari wakavugati, abari abo mwibarabara, dutu kisha.
Umwe wese yicagurira ubuzima hari umuntu avuga ati jenge hariya sishaka kwicara muri contrat kandi akarusho kuri kari umuntu byeya ani hose hari wa karusho
muri contrat muri contrat no mwibarabara
ego muri contrat uri muri contrat ugwaye uravuzwa ikintu cyose baragukurikirana ariko uri hanze ugwaye urimenya
byose ego Yes, nchini nifuza kumenya tugume kwanza muri kontra gatoyi. Ugwaye barakuvuza ibintu byose wifuza barabikugurira. Ariko ari abandi barira bakavuga ati jaho nashikiye birangora. Na vya bindi ngeze mu bihe byanje nuvuga vya bintu twifashisha bakabinyima. Ngo biko bikagora kunungura nuvuga muramba yingira mvuga nkoreshe niko bazita ngo makotex. Ku buryo umukobwa bakamwena ko bajya kugura nuvuga izo byo bintu kugira mwifashije muri mu bihe byanyu.
Nico gituma nakubwiye bene inzu zirarutana
bivana
naho umuntu yashiki cyangwa bikavana n'ingeso y'umuntu hari umuntu azi kubana n'abantu uraze mu bihe turimwo ni kumenya kwanza kubana n'abantu neza kubera ubanye ho neza n'abantu nabo baramenya kungene mubana mubaho so nyimba byarabishika umuntu bigashika muri icyo kigero cyo kuvuga ati arabuze ibyo yambara arabuze ibyiki je mvuga just ndabihagarara ko cyane kuko nabakozi bo ngaha mu bwacu mu Burundi nta kintu babagurira kandi usanga babahemba amahera ahembwa amahera menshi ni 50,000
50,000 kumanuka
okay none hari ayaduhembwa intuze ya dolari
majana abiri ku kwezi $200 mu ma 700,000 gucyo
ego none ben mufi ikintu ego mufa ko taxi n'umuntu mubanye Jaho narindi nanche narigurira narigurira kubera iki sinashaka ibintu byo kuvuga ngo duteranye amajambo narimenye isabuni narimenye amavuta ikintu cyo kwambara nababwira ati gusa shaka ibi n'ibi n'ibi sawa tugende muri supermarket tugende muri shopping nyigurira amahira y'iwanje ariko nta muntu ngenda avuga ati ngo nianze kumulalamikia eti najuzia hivi najuzia hivi hapana mi ni mfanya kazi mi siko mtoto wao Kwa hiyo kuna haki ambazo nazipata na sio vyote kwamba napata haki zote. Kwa sababu ile sio mama yao.
Kabisa.
Ni hivyo, yani tuna inabidi tu.
Yaani mna change, yana kupata. Wewe unafanya kazi na kupata
pesa. Na kulipa. Kwa hiyo hamwezi kufa hicho kitu. Eti nashindwa kununuliwa hivi. Eti nashindwa kununuliwa hivi. Chukua franga 100. Nenda shopping kuna vitu vya 50. Yaani kuna vitu vya franga unaweza kuishiwa. 5 usijui 10 yani hivyo hamwezi kufa hicho kitu
kabisa
yeah
bega muri contrat baravuga ko bamwe bibagora no guhamagara mvuga imijyango yabo ino wewe barakomera ko uhamagara family yawe ino
ego vraiment jewe jewe nari mfise niguriye telefone mu mahera y'iwanje ariko bampa wifi nari mbayeho neza nararonka umwanya nkavuga ati uyu numwanya afise reka mvugane na famiye canke umwanya reka ndyame canke nkaganiriza abagenzi ego narawuronka ariko si bose nuko nakubwinzu ziratandukanye inzu yose ifise kamera yayo no vuga yuko ngo ugenze ngo kubera ama wifi ngo nawe baguhe wifi oya
ngikunda hari usanga bataguha wifi
bakakubanira ukigurira ama unite wowe nyine
kana ama unite ngo yarengwa arazimbye sa
yarazimbye
bega ku ruhande gogo gwa gubuzima bwawe warumva uri proud ko twumva yuko amazu menshi hari yanwe ama kamera
je mu nzu narimbamwo nta kamera ari rimwe sofu baje kuyishiramo baze kuyishiramo ngo mba ntahe bari bimvire ko notoroka sinzi ukuntu nyene biyumvira niho baza gushira kamera ariko ubwa mbere nta kamera zari zihari
ego uvuga ko biyumvira ko botoroka mbega ukwibaza ko biyumvira ko botoroka kubera iki kubivyo bagukorera bibi canke baratinya gusa ko bugutakaza
bon umuntu niwe uvuga ni umuntu wese afite kandi byiza byiwe n'ibibi byiwe
nka washikiye wewe
ego je vraiment mvuze ahantu nashikiye nkuye nkwizo defokusa zo kwigurira ibintu byeje nyene impuzu mvuze ati ngo manambare neza ndimenya cy'ibintu byose vraiment byari neza
byari bimeze
neza yego navuye gusa kubera ukuruha ndacara umujene sinovuga ati niyice yego ngo niyice ngo kubera amahera ngo nivunagure ikintu candusha gose ko ari gukoropa hanze ngo ari urupangu runiniya kandi inzu yari hagati gisaba basaba yuko ukoropa ukazunguruka inzu nicyo bintu byavunaguye n'ubu mugongo nturamera
nturagera neza ibintu byo gukoropa biguma bigaruka cyane n'ubu twagirishije la fapase yatubwiye nivuga ibyo nyine byo gukoropa ku buryo wewe yarafise strategie we yagira kugira ngo abahende basi kuyakoropa ibintu byo ngo mazu hari ngo ni manini manini byo gukoropa baratutiza cyane mu byo gukoropa
ego jewe umumabuja wanje
kumubwira ko warushye ko ushobora kuruhuka nta kwemerera
je mu mabuja wanje navyo kuvuga ngo waramuhenda ngo
akorera famiye umugore akorera umugore cyangwa akorera
nakorera ye ni nakorera mama wiwe ariko umwana wiwe umuhungu niwe yanzanye hajya kugira nkorere mama wiwe
yego uwo mwana w'umuhungu ni yaba ngaho
ni yaba hajya yarabahandi n'umugore wiwe bishitse twaragenda nkamukorera akazi ariko ntabwo byari buri munsi
yes ati rero byarashika sometimes kwagenda gufasha muri mu hiriwe y'uwo mugabo none abagabo bahariya ko bagirizwa ko byinshi gasha bakavuga yuko bashika bagafata abakozi babo ku nguvu we byaragushikiye eh akoja hata kugutamani kweli
biri kuwepo
biri kuwepo yari kitukwifuza
ego
kuyo gusambanya akagusha makosa
hari umunsi umwe nari muhira acaraza abwira nyine ngoma ngo numva nditabani ngo nga ukuntu ngo numva nameze neza ngo iyo ngufurude ngo ngo ikora nguvu kamba mcyarabu ngo ikora nguvu ngo narapo ngo akumase nikasema kweli umwe mtumi nikaye ni kwa mamase ku mugongo akanambia hivi tena simwambie mke wake
numugira umugore wiye
nikasema uu mama kisha sasa kuja kunaambia ati nifai na uu mume na uu mtoto wake afu nisimwambie mke wake akili kaonesha tu kama nimesirika kana ni kampicha picha mikono ndio kanambe eh merci umenyosha kweli lakini siku friend kaonesha kwamba
umesirika kabisa wababaje wabikuza udashaka
ni yasubiye yaraza muhira ahari genyere byashika kaguma ndaba aka anaganda
haguma kuraba
akaguma ndaba no rero naca ndabwira cyarambye tugutsurambara mubonye uzocambara umupira nora ndamubonye cyane mbaro rupira afata urukanzu nkashirako kugira nyene
ntagire n'ikintu batuma kwifuza
ego niko nabigenza
yese ariko nizire ko tabindi byabandanije ko turumva yuko yara warutanguye ku mumasa wari kuba amwerekaye yuko batabyikeneye ariko kuburi kuri bo warabona yuko bari ibyo bashaka
ego narabibona hama mu nyuma cyane ndavuga ati bakarambe ivi nataka ingiye dini nikambia nikajoza ngasema dini ntitwoyifa idini nzosiga nganga agenda muri wacu gusenga ntaje tofa niho naciye mvuga ati je shaka mu ngizi din ari kujya niho shaka we papa wanje
within eh ulolo ujya mugabo nyene eh ucura bahanda
ego bica birahera acabona yo kunyene ndi umwana
mubandi
kubera banyinjiza idini.
Guys, turumva yuko Florida we akubwira yuko aho yakorera, urumva yuko bari batangubwira ivyo vyumviro vyuko bomukoresha ibintu atifuza bya bindi nyene by'umubiri ucu vyumva nyene hama kurundi ruhande umuntu aca yumvira Florida benshi hariyo bumva yuko ubuzima bwari yabugoye ariko abantu bakaguma bajayo icyo kintu gikomeye cyane gituma bajayo ayo gisumba ayo mafaranga mugenda gutora aka turumva ko amafaranga muyatura bigoranye ni giki ga Florida
urazi ubu buzima bwino bwo nga mu Burundi buragoye ubonye yuko hano ni kidi deplacer hapa mtafanikiwa nenda ni hivyo tunasema kwamba tunafaidika hii parcele tunakutana mtu ana familia na watoto kwa hiyo inabidi tu ajitoe tunajisacrifice kwa sababu mtu kwenda fasi ambayo huna ndugu huna baba huna mama hujua hata unapokwenda ni wapi yani kujitoa tu muhanga respect wanawake wote ambao kwa Saudi bubaho
n'abapambanye barazi kurondera
kandi
je cyo ndabakundira no kwiterambere nuvuga bakura hari bace barizana mu gihugu cyabo benshi bari kwagura amaparcela kandi bakubakamo amazu meza meza sibyo none kandi uvuga yuko nabariyo bogira no mutima wo kuba strong ko turazi yuko muri kure nuvuga y'abarundi bagenzi banyu ariko byose mu gukorera igihugu cyanyu sibyo na Florida Florida amaze kugura parcela we
no comments
yes. Aweza kaseba. Uweke tu kwa ikiwa kuchamaira mtavuga. Autaki wakukio, eh? Tukugulete wezi
wako. Oya, harike no vuga. Watavuga ti.
Urishima.
Kwa kana mkika na jaminia. Tivuwa vitu kama na hivyo. So, ndaifisi, haba nuhumuri Saudiya nidu sirike. Ego, ndaifisi, kani ndaba kundacha.
Kani Florida sikigaba, frama. Atekeza kuwa ya rabikoze. Siko no?
Ego, imana niyo nguru na rabikoze. Ito fisi, tiyo sindabishi mkobi.
Kabisa. Sisa Florida, arusi nisiku gani?
Yeah.
Ugeni ni gari Florida. Kuko uko kwose babari ya bazabagira ama mariage.
Bazabagira mariage?
Eh.
Zabagira.
Eh.
Mwaka kuza rika tura.
Ike tutu kina jipenda. Eh. Rotuko kule pesa uwe nyewe. Eh.
Mwana ome mwatanipenda. Anisubiria kadogo.
Yaani wanzu kene kwa anza, ama franga wanza hii, ama chaku kudari.
Ego.
Uwatinye yuko huwane kumuhungo, yuwaza kurondera.
Asijia kuprofi.
Kuprofite. Bara mamenyesha. Ni mwihi angana liko na cho Florida. None, hii ni parti, alewa ndi babuga yuko hali ya, alewa ndi bakureshi yunifuza mare bachani, silvo play. Ito kini alewa ndi bagipinga, alewa ndi bachemera, yunifu ngo, vizi uurozi, bara vizi emera chane, vizi kupumura gose, vizi kukureshi biti, vizi mizimu. Haruna wandi nuvuga, vizi umba bata vizi gushikayo. Florida, mambo yako yaje, wewe bimeze gute, nzi waru kure ramungo vizi bimeze gute. Achia guna.
Asiguri kwa sababu yani
turakeneye ukuri kuko benshi bekeneye kubimenya
so jaje narindi vraiment je nta bintu byiburutse nabonye no bambeshe n'imbere y'Imana ikintu no ariko ndabishingira ntaye kuko ndabyumva gose
ya ya nk'abantu mwagenda n'abagenzi mwa magrupe
ego hari umuntu sakubwira ati ngo uragiye mu toilet na sinzi nzoka ariko je ntabyo nabonye cyane no bambeshe sinze ngaho
niye mero n'uyu yabivuze ntuzi ko yakora
ukuri yabivuze ukuri ndabyumva ko nyene ugasanga hari umugenzi wanje yakubwira ati bako bako vidudu vidudu nyumba ni kwao vitu kama na hivyo lakini ntabyo shingi naye ntabyo nzi
none nkiye navuga nk'ivyo bakunze kubakorera cyane cyane abakobwa bahariya nka wewe dufate wakunze kuba uri mu magrupe yabo nabo mwagenda na hariya n'abagenzi mwavuga na hariya benshi barakunza kubavuze kuvuza yuko bahabagara famiye yabo abandi bakabagira amakamera mu cyumba abandi bakabagirira tujitse ibintu byinshi bitandukanye mbega ibindi bisumbirije ivyo honye cyane ibindi bitandukanye n'ivyo abandi basintinya kuvuga byari ibintu bimeze gute
vraiment jewe aho naho hagarara cyane kubera je nta aho narimba nta bibi nabonye
ariko byo wumva kubandi novuga fo
Jeffre moya sishaka kubesha benisho je cyo nzi
ko n'ubije abandi bavuga ko kwa rukuri
ego
ariko ivyaguma bigaruka cyane urumva yuko ari bandi bafatwa nabi gushika abaje mu barabara baraga fo
ego birashika birashika kandi bivana n'ingeso y'umuntu ben
eh
bivana n'ingeso y'umuntu ngene yitwaye kubana ego je n'ukuri ahantu narimba sino je ngo ndabavuge nabi kuko nabi bininiya bikomakomeye nababonye nigihenza ndiko ndabasezera ari itariki 2029 ndiko ndabwira ati je rero nzotabanzaniye inuze ya itike ziwanje byose babinzaniye umunsi twararize n'umujyango wose wari hajya vraiment je nakibi kinini yano bavugaga yego
None no muracyavugana?
Ego turavugana ari umunsi twibukana nyene bakanelefona garuka none wamaze kubona abana garuka dusubire kandi tukubone.
Garuka kandi ubabwiye ko urushe batakwemerera.
Ego nico kibazo. Ego.
Ni kwikunda kwabo. Baravuga ko abagore bahari ngo bafuha cyane. Ego. Wagufatanye n'umugabo wiwe problem.
Ego nivyo. Nivyo vraiment abakobwa. Usanga kenshi bakunda abagabo babo. Ego barabakunda abagabo babo cyane gusumba uko abagabo bakunda abagore babo. Ego ivyo rero ni lazima yuko bafuha. Ego.
None umuntu acyibaza abakobwa barajeye cyane mbega abahungu bobo nta kazi bakora yo hari. Kuko twumva ko abahungu basigiye bajaye.
Abahungu bariho. Ariko sinzi ko mu Burundi bo bahari. Ego mu bihugu bindi bihugu barahari. Ego.
Nabo nyine bakora akazi ko mu nzu cyangwa basanzwe bafite kandi kazi basanzwe gukorera hari.
Oya ni bakora akazi ko mu nzu hari abansanga arabashoferi. Akazi katandukanye cyangwa gasanga araragirimene.
Naragirimene. Hari ya nyene.
Yego.
Problem isanzwe. Ariko bahembwa neza.
Yego.
Agafaranga barakaronka.
Yego barabayeho neza.
Ariko kubafata nabicucu ntikibura.
Nicyo byabo. Nicyo byabarabu, abarabu turabazi. Bafise ngiso zabo zuko nyene.
Zingo zabo zingo ngiso zabo zuko nyene. Zo kufatana nabi.
Yego.
Ariko wowe uvuga ko washikiye ne ahantu heze ntibigize bagufata nabi.
Oya ni bafashe nabi ariko gusa na mama akubyaye hari munsi bicana. Yego.
Nawe byarashike bigacana. Iyo mushitse byari bimeze ibintu bimeze gute nk'ibyo wibuka.
Nabo baragiye gukora ahantu nakorofye. Hadashe. Akaza kambaza ngo ibi ni binini. Ngo bape pakoropora mbi mama ni mekoro. Ngo Guharamu, guhelangu apana. Yani ivo, subiramu. Chanye ugasanga umuntu yinjiye muri toilet. Kubera hariya toilet ziba ziri mu nzu. Yinjiye muri toilet icayononekara. Cyo bisaba yubo cyo guhamagara. Njyo tengeneze. Yani nakuwa ni muda wote unakusama maji muda wote ni kazi kihivo. Yes.
Problem is sad. Yes, biragoye cyane ariko reka ntacyo ntakundi turi bugire kuko agafaranga kari.
Ego n'ubuzima.
Zoma tujaye?
Yeah, none mu masubire.
Oya nawe usubira, usubira yagiye. Nuko nwaruwa. Wavuze ko nje gukora, ugacisubira yagiye.
Oya, ndose ahantu.
Ariko ubu ni sawa ngirizo subira muri ya ntumbero nziza, nuvuga ko turumva yuko na leta yabigiyemo ngirizo uzogenda mu mategeko metse.
Ego nije shaka.
Dukenda ku uri en sécurité n'igihugu kiyo kizahura.
Yes, biraryoshe
cyane. Hama nuvuga nk'abari mu ibarabara, nk'amwebwe mwari mukorera nuvuga mu mazu. Ngo byarashika bakakana yushitse hariya ngo birashika kenshi cyane birakunze no kugaruka bikana ba benshi bavuze bashize barabivuga passport kiri mu bintu bya mbere yushitse hari bacha bakwa
mzee
ugishika gusa bacha bakwa
passport je passport yanje naze kuyibonye abashitse kukanye kukibuga cy'indege cyo kugaruka
kuvugenda ntigeze uyibona wagiye kuyibona ugaruka
yego
passport yawe
yego
ushitse ishikira amaboko yawe
ishitse banyereka ifoto Florida chandabona tinje passports chuba
umva rero passport rero ugishika hariya ndakeneye kumenya sinzi ko batawe ikibazo ugishika hariya passport barayikuwa kaba boss bawo ukivayo wagumye uyifise cyanke niba baguma bayifise
oya yari ushitse ku kibuga cy'indege baje kugutora icambere bakubaza ni passport kubera aba bafite bafite foto yiwawe
bararaba
ti Florida okay anyway passport uyu muhaye uzokongera kuyibona ugomba utahe ego
none ivyo babigira kubera
sinzi kuko nibaze yuko bavuga ati ngo bararunka amahera amahera ya passport byose ngo nibo babiriya ndibaze yuko rero baca bafatage passport kandi bavuga ati atorotse kugira azotahe biramugura kubera ta passport
y'office none bajya batorotse Florida akoresheje ubwenge twiyumvire neza none wibaza ko bazogaruka gute ata passport bafise ko ziko baturuka aho bari mu ibarabara
ndibaze ko barabara ndira amakaratasi sinzi kungene bigenda kuko sindabona umuntu ari mu ibarabara ambwiye ati ndaje ndamubaze kungene bimeze
ubuzima bwa bumeze gute Florida nka ubuzi byakunda kuguca mu matwi
bari libre kuko kwanza uri mu ibarabara kurira amahera menshi hama ukora uruhuka singa kujya uri muri kontra oya ndibatsanitse
nta bindi bintu
akuna tabeza idibeze
dia ndi bacha babaho gute bacha babahehe bacha inzu babamwe zivaye ko zikwata abose babafise
baba bafise abantu ze ya po abari mujera wabo bari hayi abazana nkubu uya mwinzu akabazana nko ngaho mu kigo bakabaho bari hajya barariha amahera y'inzu icyo bariye barakiriye hama ujya mushira wa ara telefona aba boss umbosa kene yakazi ashavuga ati we mwanamke nenda kazini akena kifanya kazi ama kishindo na kiona kwamba ni watuni wabaya anajirudira pale pale
bemukunze naho
acaguma yikorera aho nyene
Yes, turumva ko ari byinshi hanyuma rero Florida igihe aza wayumvise gute ushitse ugarutse no vuga mu gihe cyawo cy'amavuko
acha tu mungu we mwenye ndo anajua nashitse hagica ndicara hazi kwanza ndafata intuze ya imicanga ndise sako ndavuga ati si kwanza mujye mu ngiki no masima ve njamye hari ya nibaza ngo nashitse mu gihe cyawo
ehe ti bya Fred mugi ndi muhira
ndomboye usandi ndi hejuru mboye ko airport ngenda yururutse narate ugwa gushika naho abantu batangara ego naragiho cyane
cyari goze sizi kurashika kwibuga cy'indege kenshi turakuje ko nduvuga kwakira nk'abantu bavuye hanze tugiye kwagisha ibiganiro nk'abantu bari baje gukora ibikorane cyangwa baba baririmbyi turakunze gushika no vuga tugahubona abakobwa bavuye hariya muri Saudiya barakubinduru kuko ati ni giki kibaye agakumi nduru kabona ko ari umuntu nyene ajyohewe kabona umunyene ko ari umuntu nyene avuye mu magogwa umenga abonye abantu baje kumusova abonye abantu baje kumwakira abonye abantu uvuga baje ikintu uvuga kumukura ubwa bubabare yarasanzwe afise
ego bon kwani
uboneka yuko nk'umuntu atabiza acuvuga ati urya muntu byo arivyo byose avuye mu gasho urya muntu byo arivyo byose avuye ahantu nyene baba mutoteza nyene
ego kwanza gica mbere narishimye kuko mwe myaka 2 nuko zinabaye muri Saudi ya sinigeze mbona umuntu yirabura bose nabona nizijya rangi nyene zijya nyamwe manyamwe rero ngeze ngaha ndabona nyene rangi dusa ndavuga wa
ndabonye amarudi nyene waje
nivyo cyane nicara hasi ndabwira kwanza munza ari ubugari ma nzani ubugari yene kubera ni nge nyereza hari ya sinyizino uko nyene biba byari ibintu nyene biri special
special yene ni meze neza cyane
ego
yes ati rero ucurashika muhira barakukira neza ucyongura gukora nevuga imirimo yawe mise urabona ko kazi bakaba bari kwarakukira neza no vuga turuvuga ibyo byo nyivyo byo kuba umutaye
oya ni nabwo biramira neza ndiko ndarondereza abakozi tukorana
ukurondera abakozi mwakorana abakozi bameze gute bagufasha iki mukorane gute bagusange he kugira mukorane ko ni benshi barako bakwa dukurikana kuri umwanya kurumva yuko Florida amafaranga akoreye no vuga muri Saudiya yarayazanye gutigira teze imbere igi guciwe kugira ngo atange ubuzi akaye ikintu akaye entreprise yiwe hama atanga ubuzi mu bandi mbega abo bakozi ko baronka gute mbega byogenda gute bo muronka gute nawe nyene byogenda gute muri rusange
ego hama shaka bakozi du umukozi azi gushona apana ibintu byo kwiga azi gushona afite experience apana byo kuvuga ati ngo ndiko ndiga hama ni atelier ndafise shaka umukozi umwe yakoresha B block imashini imwe nini ijya ikora vya sefirage nibindi nibindi nabandi babiri bokora izi mashini ntoye ego hama unyeneye nashobora kuguha nimero ziwanje canke ukasanga ku kazi kiwanje
nimero ziwawe
ego nimero ziwanje ni 68 70 70 01 hama canke ushaka ku kazi 68 70 70 01 canke ushaka ku kazi kiwanje nkorera mu kinama mu isoko uciye kwizo nimero no guha adresse yose ukandora akunora neza usanze ku kazi ni uciye kuba kwagiye bagurisha ubufu ujya mu muryango wa mbere winjiye ujya mu muryango munini ujya nkorera kuri nimero 13 ego ni umuryango wanjye
niyo nuvuga iduka ryawe riri
ego
yes ni byiza cyane Florida agenda gukengurukire kumbe rero ndumva yuko kumuvyo wabayemwe umvyo waciyemwe wabitubwiye ko tuko tugerageza kuvugana na benshi ko turumva yuko benshi bakoshikirwa n'impanuka benshi bakoshikirwa no vuga bakoshikirwa n'ibibazo byinshi cyane ariko turumva yuko abaza bazavuga ko hari neza sinzi ko ari gutinya ariko twumva yuko kumbe benshi bavuga yuko ari ubuzima bugoye cyane muhugahuriza ku kintu no vuga cyo kuvuga yuko babafata nabi bakoresha cyane no vuga byo gukoropa ruzuru nini bikaba ruhisha ariko birumvikana mutegerezwa gukora amafaranga na muntu ugwa amafaranga ya gusa ariko kuri ndi ruhande nabo nyine bakwiye kubatahura kwera yuko murabantu muraruha amagara araruta amajana yes ndagushimira cyane no vuga Fred
merci beaucoup na
lakini pesa ni nyingi umeniambia kama zijaisha au zimeshaisha
ndio kwamba zimeisha
Njore basi.
Ture basi.
Inshallah. Inshallah.
Niba gumu aba batu abo. Uri kwa gumu.
Asiyo.
Tuzikorere ni harabu.
Ah ah.
E harabu.
Pesa ni lazima itu.
Eh unaambia ni harabu. Eh unagufa yakaja kanuka ka haramu kashawagia.
Kapo.
Ah. Yeskumbura rekabara munsi novuga mu cyarabu.
Eh. Aho niwambiye.
Bambi, baramutse tu. Ndabona gusakanuka kukubakukuba kundi uvuga mu cyarabu.
Bujahiti nashake kuduteranya n'abagenzi. Nta cyarabu nzi sinzi kuvuga. Sinzi kuvuga ati ngo ndabaramukije ariko nzi kuvuga masalam ni bye. Masalam ni bye.
Masalam ni bye. Kama baramuramukije ntavyutse.
Eh ni bako na selimia na jina sahau. Yes.
Masalam. Masalam nani?
Masalam.
Masalam tugire tere masalam bye. Wibagire kugira subscribe masalam bye. Eh guys bakunze buje TV avuga tuzosubira no gutaha uri kumwe na Benny kuri micro behind the camera djumwe professional no vuga mu binga bw'inyuma ni sike professional akora kuri kino kiganiro turi kumwe na Florida kugira ati ma
masalam.
Mashallah.
Ndabakunda cyane.
Mashallah, mashallah, bye bye. Wibagire subscribe.